nagirana kwibutse ngo burya satana arabundi inzozi zawe satani afitiye ifuha inzozi zawe satana cha mu bantu yitiza abantu akabagira ibikoresho ugasanga zanzozi zawe bariko barondera kuzizimanganya utagira umwete wo gushishikara kurondera imana gushishikara kuzitirira izo nzozi zawe satani we warafise umwete muka pontifara aragira umwete ngo arashishikara nkuko bukeye uko bwije ngo akama amubwira ngo turyamane hanyuma Yosefu akanka akamubwira teka ahubwo Yosefu akagerageza kumuhunga ariko ngo umunsi umwe aramwubira amwubira ari mu nzu ariko arakora ibikorwa ari wenyine atamuntu ari hafi aramubwira ngo dutegerezwa kuryamana aho hose gwari urudayimoni ruriko rurondera kuzimanganya inzozi za Yosefu mwari muzi yuko ubusambanyi buzimanganya inzozi niwiha ubusambanyi wa musore niwiha ubusambanyi wa nkumiwe bagabo bagore nimwiha ubusambanyi muzosanga inzozi zazimanganye iby'Imana yabavuze ko ibyo yari ishaka kubashitsika ko muzosanga mwebwe nyene mwabisambuje izo ngeso mbi uwo munsi amufashe ku nguvu Yosefu aranka aranka bari babiri ntawamubona ntawajya kumurega aranka byari kubera mu ibanga hariya mu cyumba ariko aravuga ngo nungaha nyene Imana irambona uwampaye inzozi arambona tube dutinya Imana tureke gutinya abantu tuyitinya twibutse kwibera hose icyarimwe tuyitinya twibutse kwibonera byose rimwe haleluya aravuga ngo naha nyene muka pontifari sindakwemerera naho Imana irambona aramwankira kuburyo amwinyugutura ariruka urumva yemera guheba umwambaro wiwe kera ntibyari binagoye mbona bambara ibikwembe bambara ibintu bizingirako ntibyari binagoye sinzi ko yari yambaye n'ikabutura ntavyo nomenya icyo nzi nuko bibiri tubwira ngo yirutse amenye impunzu zisigarana muka pontifari amaze kuzisigarana aratetegwa aramaramara tuze turakora ibintu bituma satana atetegwa tuze turamwinyugutura asigara maramaye asigara kotswe n'isoni aramwinyugutura asigara na vya bihuzu arabimaramarana aratetegwa abonye yo maramara aca koma induru ngo yo aramfasha akoma induru n'ibihuzu aravyerekana yuko ngo ari Yosefu yaramufashe ku nguvu Yosefu nawe cwe arahora nta jambo yarafise ryo kuvuga ariko yaranumanye ukuri icyo mukanumana ukuri nkanumana ukuri twese tukanumana ukuri nitundugumane inzigo canke kwidodomba canke ugwanko oya nimba tunumye tunumana ukuri ariko rero nariko ndakubwira ngo inzozi zawe niwazibera amaso ndakubwije ukuri nta muntu buntu w'inyama n'amaraso azo gusangura imaso ngo ashobore kuzimanganya inzozi zawe nibibaho nibishoboka mugabo niwazibera amaso ariko utabaye maso uzosanga byafutanganye uzopfata cushitseko kandi wari ufise inzozi muri wewe Imana idufashe cyane.